by his opo. Yeah, MhlonishwaNUZ on my eyes. Yeah. Basasa imodlana la babavunywa bangani baba basafuna ukuthatha mic indlovu sendombogo wayo. Vulana madlebe ngifuna ngizwe ngifuna ukuthini. Ngithi igama lika Tongpo angizange ngize ngilikhe emthini. Sangiyidrophela i-track eyayikhuluma nge-starring kodwa ngoba kwakuyimovie ngayithuka ngithola i-spin kick. It's easy, drop i-bank ngibashiyele ushintshi and angilibhidi. Chazela umaphuze ngomeshini. Impilo yami ngiyifanisa neye-microphone. Bonke bakhuluma ngami abanye bangizela ngey'tori. Sometimes ngibuye ngife ngifele ngaphakathi angi-oni, so I'm sorry. Producer wami mhlamba kayirekhodi. Ngangifisa ukumbhekisa irekhodi lebhuli ingaze imgqale. Bathole ova ngimyekele kuzothiwa ngifuna ukuvela ngaye. Ngikhothamela insimbi engenza ngikhiphi lukuluku. Ngigoqe i-microphone ukuthi ngiphelezele ngiyoperform. Zonke inkinga zami ngizivalelele igaraji ukuze mengifika phambi kwabantu umoya wami ube polite. Ngilwe nama-beats like ngiyafesa ngishaya i-punch. So many bars about my life, 16 bars ain't good enough. Sikwenzela i-bioscope ku-examina noma eyes. Qemiyani ingozi nge-hip hop martial arts. Dumiyani mayisuka ngamayedi yasukuma. Ngiyakhuluma ngifuna ukuthula i-microphone yangikhuphula. Indlela engirepha ngayo kuphela edopho. Ngakhula ngilalela ibutho ngihlanyiswe line baka.com. Bhala glove oversize lo ukhuluma into engayazi. Labo lova bahlabe kumediswe award ama-omas. Ngiskime nama-brain ongaka-rapo Leon. I-hip hop ngisanganisa ngangilalela yona only. Then ngaqala ukurepha kwathiwa no yona obre. Ngaba slow nasebhithini ngisha ngephese chameleon. Makhombe ngo-7 engathi ngilandele i-sundowns. Impilo yami uginqa igonqo nama-ups and downs. Kuthiwa ngibaxolele no ngifuni ngidinwe kabi. Shuthi nginenkani eseleselo umhloma lomukhulukati. Banamanga bayangisaba bamagwala bayadlala bayangiqamba. Bathi ngikubhayo nehlaya ngizobabamba. Bayaphosta bayangibasa ngiyasondela ngivuthelanga. Ma ngingavuthi izinja zami he simo singabamawa. Bayangifisa bayangigqena bese bekhanda itore engekho. Bashiye bencela imini ibhife biphekiwe isekho. Khona iphaphela uFacebook eyifuna ukuvela ngotongpo. Ngibe ngisavele ngesiphongo ngizivulele wami. Akusiza ukuba hero no Superman uyabhayiza. Ngisho ngamemeza izumba Superman ujahe ukusiza. Othi ngirephele vele ukuphika napha kusizi. Noma ngidlala umlabalaba kushaya isibhamu sama-team teams. Dubula nginewela u-ice ungiphathele ibhazuka. Noma bedubula siya-attacker no asiye emumva. Suke sithathe ikhava mhlawumbe mubona kushaya ikhona. Mengingaboni thekeni yami kuphele nganginemba ngebhomu. Biti biti bota ngimshiye mabokoboko. Ngifithi nginzalo kaboro ngibhokolo kuley nothongo. Dova dova ku-overtake esifidi isikorokoro. Mase ngikhuluma kakhulu engathi kuqala umzokoloko. Bathi ngizibize ngoSonic lapho ngithulile ngibabukile. Nadisiye babangisicefe sengikhathela ngibanakile. Copycat ikopelile kushuthi isitayile isincanyiwe. So akusile icala lami engingabe kukhona udisekile. Hey. Ngiyamkhumbula owathi mina. Ngiyabakhumbula abangiklapha ngenhlamba brang bakhohliwe. Thina sishayele isitayele sesibiza ngehlaline. Cishe kufane ne-punchline ukuthi ayishawa inoma ubani. MhlonishwaNUZ noma eyes open the mlando one more time. 02 Angazi Barz uTongpo angisiye upopayi. Ngiya-understand asiphele moya. Yabona kubona bayingcosana bangasenamona. Ngirepresenta ikasi elinamakhosi ayikhethe wona. Manje sekuduka ney'ntwana ngenxa yalaba abayigcoba. Siyayishintsha le vala amadlebe mungiphikisa. Le hip hop abayenzayo ayisi-challenge yasihlekisa. 02 Angazi Barz. Hey, 02 72 Barz gcwala. Jokele on the beats. Qophe ngidamlando.